go botlhoko re mo botlhokong madume ame a tswa mo pelong e robegileng a kolong kadimeng motsotso ke lolumeng tsebe merafe ya thari sekgosa metsi se thubegile go rileng bana le basadi ba lla ka metlha jana ga re 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 thibile diphatlha banna ba eme ka dipekere le dihamore sego sa metsi se thubegile ga re kope tshireletso ya dikgoka mme fela re kopa le emise gore utlwisa botlhoko ka disabole tsa mafoko ka dithunya tsa polao le matsogo a re foufatsang a re ra a re a tla re bontsha lorato mme a re aketsa fela a fetoga a nna dithipa tse di risang losong merafe sego sa metsi se thubegile banna le basadi ra go simolola leng tsoseletso ya lorato la boammaaruri re ka seke ra phela bophelo ba kakwano go ya go ile mo botlhokong re ntse re neilwe lefa la lorato badimo le bagolo ba re agetse motheo wa lorato o tsepameng mme gompieno ga ke sa itse gore re eme kae black love where art thou where are you We have heard of you. We have been told of your beauty and your grace. Please return to us and teach us how to love in ways that will honor God. Speak to women and speak to men. Teach us the right ways of love and help us unlearn the destructive patterns of our time. Re rute go agana ka ditena tsa tlhompo kutlwano le tshwarelo bopelonolo le ponela pele ya katlego mo loratong merafe ya thari beyang disabole le dithunya le dithipa fatshe a re lebeng kwa pele re le moya o mongwe maina fedile ka latola le le mo pelong le nkgakile nako ya tidimalo e fedile speak up against gender-based violence